gerageje kuramura afite utuntu mu maboko niza gatonya mega ajya COTEX mu rurimi rw'ikiru ni ururimi rwahe COTEX
COTEX ni ururimi rwahe
Ni
hey, COTEX ni mu gifaransa.
Unashaka kukivuga mu kirundi rero kwera abantu sanga batazi gifaransa usanga bivanye n'ahantu baba ugasanga na gifaransa bazi. Umuntu iyo bashaka kukivuga mu kirundi akivuga gute?
Mu kirundi? Uba bavyita umukate ni mu mvugo
Mutike. Kubatse ugasanga hariho abandi bahungu.
Tubwire okay mutubwire natwe rero.
TV ho.
Yes, numunezero geretse gusagura namwe bakunzi ba Isaac TV. My name is Star Boy Behind kama tukumwe na Juma Jux. Murazi ko tugerageza kubazanira ibintu kumwanya. We are on time. Nimba utaraga subscribe canke ugiresha ku biganiro vya Isaac TV. Waracerewe cyane gose. Dufashe kuzahoragira share ibiganiro vy'iwacu. Nuvuga amagaze kuri uno mwanya tukumwe na basista batatu. Nuvuga ko ari abasista beza cyane atacu babaye mu byi wanje ndabona umusista ngaha ameze fresh. Ngiye mu bafu ari abasista babiri murababona bambaye n'udupira twanditse ko nice and free. Muga tugerageje kura mu maboko barafise. Eka kwanza imbere yuko tumanza kuyaga nabo ndababaze amazina kugira bashobore kwidondora abakunzi ba Isaac TV bari kubaradukurikirana nabashe kumenya nibanze ko turayaga nabo. Ndashobora guhera ngaha mu buryo bwiwanje bivanye nuko mpagaze akazina mabuja.
Akazina ni Darina. Yego.
Usanze uri inkumi canke urubatse?
Ndi inkumi.
Namwe
Estela.
Estela. Wewe nawe ntubatse?
Oya ndi inkumi.
Namwe yubatse arimo. Namwe
Ornera.
Ornera. Nawe ntubatse? Oya. Gerageje kuramura afite utuntu mu maboko niza gatonya. Mega ajya COTEX mu rurimi rw'ikiru ni ururimi rwahe COTEX?
COTEX ni ururimi rwahe? Ni
gifaransa.
COTEX ni mu gifaransa.
Umuntu ashaka kukivuga mu kirundi rero kwera abantu usanga batazi gifaransa usanga bivanye n'ahantu baba ugasanga na gifaransa bazi. Umuntu iyo bashaka kukivuga mu kirundi akivuga gute?
Mu kirundi? Ndakizi mwa kiranjanye.
Gusa na wundi ati nawe ukivuga?
Nje na chonzi.
Numvise yuko ikintu cy'ubuki agafuka buke
agafundikizo
agafundikizo
kikabakobwa gakoresha abakobwa
niko bayita bavuze yuko ngo nagafundikizo
izina bashatse kuha nyene kugira ngo byorohe
donge no bibaza mwebwe abakobwa ko yarimwe muzikoresha
bon twe twimenyereye kweri bavuga mu gifaransa
COTEX COTEX ariko COTEX ni marque yindi COTEX ntabwo ari izina ni dukoresha COTEX ni marque yindi COTEX yindi pad sivyo nkuko natwe tuvuga nice and free sivyo natwe nkubu unya shaka kuvuga nice and free yi pad dukoresha sivyo ariko COTEX si kuvuga ngo na COTEX yose no ni izina ryiryo nkuko natwe dufise nice and free
okay turabona murafise nabonye yitabuye urashaka kuyitabuye raba umukobwa uyihanga mu kibazo kigenda mu bazi kuko si je sishaka kuyikora ko kubera ndatinya ndashaka nyene utwerekera abakunzi ba Isaac TV koma basi wora amazi kwikoresha hantu
ego
urashobora kutwereka ukuntu uhoro yambara simvuze ngo ngukure like pataro utwereke kugira abakunzi ba Isaac TV babona ati mu kuyambara bigenda ukunuku ukunuku like nkuku umera ugerageza nk'ushaka kwerekana ko umuntu ashobora kuyambara
okay abazo bikurikirana bakamenya ko bagashaka kumenya ukuntu bazoyambara n'abakobwa abakobwa nabo murazi gene tuzambara twese yego
urashaka kuvyerekana ntuka rega
ndabyerekana bite kandi ari ibintu bizwi ni ibintu twavutse
muri icyo gihe ushobora kuyigura je ndumuhungu sivyo ushobora kuyigura ndumuhungu mugabo simvuze ko ushobora kugira kuyambara mugana ushobora kumenya iki kintu mbega ngira ngurire umusheri wanje gifise karite iyahe urumva ku bahungu bakunda kuzigura abakobwa babashaka nabo kubibona
ndasi kibazo ne kwambara niko kumenya kalite y'iki
basi
ntaguciriye mu ijambo donc izi ngizi abakobwa barazi akamaro kabyo sivyo
kumenya re kalite y'iyi wanyu kuko inizisa ni yabanze
iyi ngiyi nice and free akamaro kayo ni COTEX nziza cyane sivyo ifise umubiri wa coton sivyo natwo ifise umubiri wa coton kuburyo uyambaye sivyo urumva uri free sivyo like nubwo woshirako nubwo shira nubwo be donc uriko uyambaye ntibije ako like nko kumuzu cange ngutashe abakobwa bacha umvyo cyase kuvuga sivyo nushobora gutasha cange ngo
bisohora bijya bitamara ikizi
ntibisohora biragumwa biraguma mu ndani kubera iki ifise umubiri wa koto sivyo kandi ingiye niyo uyambaye like hari gihe yicora mu muzu iyo wambaye tijya zindi sivyo ariki ingiye uyambaye ntabwo igaragara mu muzu sivyo
nico
nicora mu muzu ntigaragara ugu muri free kuko wumvise n'izina ryayo ni nice and free ni nice niki nice nikintu ciza free naho nikumva uri free uri amahoro donc izi cotex nico rero zimaze kuko natwe turazikoresha turabakobwa bien sûr sivyo ariko iyo tuzambaye
nabonye n'akantu bakuye indani sinzi ikaje nakunagakira ari akantu kavi indani kaka
aka na imeze kunyene
gatoya na ah okay ofit ivyo ariko aravuga muri tudushashe utu
inibirimo
eh contenu ni imwe bitandukaniye kugurura iyugura nka papier mushwari nayo ratabura ngaha ugatandukanye rero hakaba harimo zitanu zo kwambara mijoro na zitanu zo kwambara murango nudu protege slip tubiri twa natwa batwambara mu gihe byaheze nyene uri kura proteja slip yawe
okay mwavyumvise abakobwa mwiko murakwikirana Isaac TV mubwiye nabagenzi banyu iyo uyambaye nishobora kurekura mari kide je ntavyo nzi ko yarasida bibona uyambaye nibye kandi nishobora kwicapa kugira abantu babibona abona like uyambaye igihe bivanye n'impuzu wambaye usanga bibonerana
eh conseil no mu ma pharmacy ko abantu bozambara kuko zira uyugwaye na infection cyangwa abantu bagwaye infection ni nziza ko wambara nice and free ni like hari nabantu bagira ama odeur ari biza ukunwa uri muri muri byo bihe ari kingi kubera irimwo numuti sivyo uyumva kuko isanzwe irimwo umuti hano niyo mpamvu rero ayo ma odeur dasubira gusohoka ayo ma infection nusubira kumva ikibazo na kimwe uburi free na kibazo
okay tuko turababaza kujyanye na cotex mu gato ashobora kwinjira muri vip prive ikibazo ashobora kubabaza cyenda kunda kubaza mu buzima bwa vip prive nkabaza tundi tubazo ego muri abakobwa muri beza murakoga mbona muri beza antuka mwese bivanye ku mwambaye na ruki ni bien kenshi bakunda kuvuga yuko abakobwa like abakobwa beza ko bakunda kujya mu bintu by'ubuhumbu mbega mwebwe ibyo mubivuga ku iki mwe ntibira abashikira n'umushi numwe bivanye no kubitira ibyo muwa mudakora cyangwa muwa mukora
bon cewe ikirunda nini kirananira ubuhumbu ushatse kuvuga iki
ubuhumbu basi ubuhumbu kujya mu bintu nyene twovuga ko ubuhumbu nta muntu ashaka kugitahura kugira
ubuhumbu mogi inzoga ndatsi biravana n'ibyari
cyangwa kujya gusokana n'abahungu like mukakora nyene
bagabo nani uvuga mu ijambo rimwe ati kubimaraya
wowe simuze kubimaraya kujya mu bagabo
nani hari umukobwa yoje mu bagabo atari imaraye
wayi babivuga mbega ibyo bindazi ibyo bimaze kugushikira n'umunsi n'umwe
oya nta biranshikiye suko narezwe
we nawe nta musubira gushikira
biterwa n'uriwe
nawe niba
oya
okay nimba bitarwashikira mu gihe basiwe bigushikiye sipoza ko bigushikiye muri cyo gihe cyo byifata mu gihe
muri cyo gihe urumva mu mwana atari muri iyo situation ntumenya ngo byifata mu gihe mbwahanini bon jewe ndakunda kuvuga imana aho ngeze hose ahanini nyine uziko wigeze kusenga nawe urumva ko hari indi monde wagiyemo muri aho hose rero imana nayo ntibagira uwayo ibandanye guha wa mutima wumva nyine ku bintu urimo nyine nsivyi wawe si ugwego rwawe hamgasanga wafukamye nyene wasavizo mbabazi imana
nawe ndashaka kubaza ikibazo nawe mu gihe mugenzi wabimushikiye ego irevre we byo babitara gushikira mu gihe mugenzi wabimushikiye wo byitwara mu gute nka mugenzi
bon byamaze gushika urumva nta kintu wowe ugikora kindi mugabo no motiva ko atobisubiramo kandi kwa kumuba hafi kumotiva mu bintu byiza donc ishobora kumwokipa mind kwa nibaza ko nawe nyene byashitse atabishaka yuba afite regret muri we yicuza donc ico kintu rero kugira nikize gisubire ni kumotiva surtout kumutwara muri eglise ikintu cyiza gusenga kwera twese nico kidutuma kiduproteja
okay ndashobora kubabaza ikibazo kindi cya nyuma hari ibibazo byinshi babibajije mbwa ari ikibazo batabajije mbega urabona natugerageje kuraba agenda umuntu nize muri interna ndinga imbere ya kamera ya Isaac TV kugira mvuge n'abantu bari muri interna urabona muri interna n'ahantu hari abanyeshuri benshi cyane rwose n'abakobwa icyo kibazo ndabaze kukibona kujyanye n'amakutex hari abazitizanya twaravyumva bamwe bamwe naho tutari tuzizi mbega COTEX ugasanga nk'ubugeni azofise nkazitiza nka wewe kwera utazifise wundi musi kazozinsubiza mbega nta nacyumviro mufise ko muzava mushika mu mayente na mashuri na mayente nakugira nawe mushobore kubafasha kuri bijanye na nizi nice and free
cyo cyumviro nico kandi nivyo mu buzima ugomba kubaho ufashanya sibyo gusupportinga mugenza wawe mu gihe atacafise ukamufasha sibyo ivyo navyo tuko turabitegura tuko turabitegura kuko razi ko ama internamenti ari ruguru sibyo tuko turabitegura ko tuzaja na ruguru kubigisha kamaro zimenya baka donc bakazazikoresha kuko ni nziza cyane yeah
ariko iyi ntushaka kwikoresha mu imesuru ishire mu mazi ngo yambare
iyi ntushaka kwikoresha ngo hama ngo uyimese oya uheje kwikoresha urayizinga neza hama ukaja kuyita
bo reka nibaze nkawe nkuko amaze gushika muri nice and free biramaze ari abantu benshi bamaze kuzana bakagushorera yene bashika nka dis
ni gipama
ukigikoresha waravuga ati ni fresh
oya bon nari nkirondera kibesumba
None kije ni kirepfu ariko
nitwa dufise ko tubigenza nta bindi bi nice and free nyari hari nta zindi zazi hari hari zijya zonyene
ariko ubwa mbere warayifana ndu
ubwa mbere no kwata
ifana ata yindi fise none kutoba
none ngo
nice and free zitari bwaje
udakoreshe zijya ukoresha
kutamba urikiye igendendo menga kesho bavuga ngo numukate sinzi ni ndende sana eske yaca ngahi kaca igarukira ni nyuma cyane
kuba bavyita umukate ni mu mvugo mu
mvugo kuba tugasanga hariho abandi bahungu
tugiye okay mutubwire natwe rero kuno zatuzivugize nazo tugiye kubotiki
caguha wigine
reka duse nabarangiza ikiganiro je numva ibintu bimeze fresh na sister wanje ifo ko nza kugenda ndamuguriye kamwe sister wanje nimba uri kurankurikirana nimba uri muri America abantu bose mu Burundi n'abasisa arabakobwa n'abasista n'abavukanye nice and free
bose uri ubaguri
ko ndabatumira kugira abagore jeza kugurira sister wi wanje
okay
sivyo
Isaac TV